gushimira Imana yabikoze kugere mu bibona. Yesu nahabwe icyubahiro. Kandi ndashimiye Leta y'u Burundi, ndashimiye n'umukuru wa Federasiyo, ndashimiye nabo bikorana bose, mvuze komite ya Federasiyo. Nshimiye n'ababanyi bagerageje kumfasha gusenga no kunshikako Imana ibahezage. Rero uyu mwana wanje n'umwana yari n'igikundiro ku bantu, kandi yari umwana mwiza, yaracyabugufi. Rero nta kimi icyo umubwiye cyose yacyatwenga. Yesu ashimwe. Rero ikindi nongera ko Papi Fat niwe yari umugabo wanje, niwe yandabira umuryango wose, niwe yaranjwejwe ibikenewe byose, kandi abo bana nabareze mu bibazo bikomeye. Kandi nasabye na Leta kuzomba hafi muri uwo muryango wanjye. Hari n'ibindi rero ku munsi wa ryari naguma numva ibihuha ikashika, muzomenye nyamuntu ko ari we yabikoze, kuko yambwiye yuko anzondasa. Sinzi rero icyo gituma. Imana ibahezagire mwese, ndabashimiye. Imana ibahezagire.
Subscribe, like na comment. Usisahau kusubscribe, like na comment.